Mrs. Nkechi nyere Chukwu. ke jise gi ke na ha Jesus. Mrs. Lovely Onumebu Lavuo. Mrs. Grace Chukwu. Nana pa Mrs. Gladys Amani. Onye nke mụrụ onye na-akpara m aka n'igwe ugbu a. Ka Chineke onye okike gọziere m unu niile n'aha Jizọs. Gọzikwara m ndị nne niile n'obodo anyị bụ Naịjirịa n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwanyị.
Nnukwu afụfụ ka ndị nne na-ata tupu a mụọ nwa ya. Onye Chukwu gọziri n'elu ụwa, biko ya alaeze ndị anyị. Harapụ na nne gị ka nwụọ, na nne bụ naanị otu. Ọkpara Chineke biko biko, Yesu Eliva na Mara gari.